Hey, Ncwane mfethu.
Hey,
ndiyitshile le meza. Ndiyitshile nethemba futhi uba ndibuye netotali phaa. Yho, mhlobo ivuma ngalo.
Hayi, nam ndiyitotalisile laa nto leya. Ndithe fo ndisokhupha isiqala sam empokothweni. Hayi, ndakhuphela kwanto. Ndakhuphela kwanto. Hayi, ndiyityile laa nto. Andizithandabuzi.
Man, abuhle kuhle. Asazi koGabadina mfondini. Bona abantu bebekade bengena nzitata.
Hayi, laa nto kandiyithembile la uGabadina. Noba uyitotalisile noba uyitye yonke. Ibinganani kaloku laa ndoda.
Yeyi, 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 yeyi. Ingathi zizingqizayo zitshoyo futhi abaphandle.
Hayi, akadabuyi. Nakadabuyi. Sesoba ngayo, ibingalali laa ndoda leya.
Hayi
bo, ndoda enkulu.
Hang lion, KFC? The pizza? Okay, ice cream, chocolate, namalegas. I can't denominate Kundi. In so tape, ye cozy. We are boozy up in the pin, the egg.
There, my room, no boot, the tent, the seat, the seat, the barn, the indominant, and that's it. So,
yeah. We found a man on the letter.
Hayi bo. Yabona, yabona umuntu ndodanda abantu badala.
Yho, so ndaqhawe ngoku.
Hey, ke manje, ke manje.
Nale ndithethayo nabantwana ukuthi banaphi nozoleka.
Hayi, zazingcokolela manje play bona la video, bantu ntoni. La ngoma ithi into yakuzoleka. Wenze nje uzoleka like into enjalo baby. Eh, ngathi into serious. Ibona le.
Oh, but ke. Kuphela
phela. Ethu
abantwana into ezinjalo.
Ngiyamsebenzi. Oh, ndi diyazelaphi ukuthetha uthethe labantwana afika amamele, amamele endlini. Xa bazithetha simanyele ngomini ngoku. Okay, hayi. Wena umamele ndaba zwathu
manje. Wena kundi yenze homework uhlukane into zabantu abadala, yeah?
Awayigqimi lesikolo uveze ugcole into yokutesta ukuyibhaya mhlanje ugcole ngabo ugcole ba
400
uveze zathi uveza ndimbone bomtata kwendisa ude umtata udali indaba zabantu badala
nawe suthetha nomntana into zabantu abadala
okay baba uzenzeke bete na uzenzeke umdrama
okay manqhubeke nenze lethi
Thank you.